tu vaya a ser. Pune oni di pama e garulani, kai wen ho pule na ge, ge ne ge ge belani. Nanani harira ti chosha no zara, ti ke dire la buon so se. Pune hanmi, ge si dire ne ni be, ta harie. Jesu e se ha, anama gune zi ugu, Abuye Moses ne nulu mmi ahụ sitere n'eluigwe kama ọ bụ nna m na-enu n'ezi mmi ahụ sitere n'eluigwe n'ihi na nri Chineke bụ nke ahụ si n'eluigwe arịdata wee na-enye ụwa ndụ. Ha arịọwa ya, onye nwe anyị bịa n'ụdị nri a mgbe niile. Jesu wee sị ha, mụ onwe m bụ nri nke ndụ, onye ọbụla bịakwutere m agụ agaghị abụba ya ọzọ, onye ọbụla kwere na m akpịrị m agaghị abụba ya ngụ ọzọ. Oziọma gụzebụwa
Fue ihe ogu nke ozi ọma jeze esile n'ụra akpa pụọ gawazie obidobi ndị ụra akpa chọrọ ya gawa ebe ahụ si mo jesu kemgbe ka anyị nọ na-achọ gị ele mgbe iji bịaru ebe a jesu asị ha amarala m ihe unu kwụ na-achọ m ọ n'ihi ihe m ga-enye unu ụfọdụ n'ime anyị dị otu ahụ ajụjụ ajụrụ why do you love God? Where do you base your friendship? Friendship can be based on two grounds. Number one, you can love somebody for not just cause, for the sake of God. You are not expecting anything in return. Give me an idea, me in all my chineke. Give me an idea, me in chineke. You are not expecting anything in return. I love you, I help you because of God. I am not expecting your thank you. I am giving this to you for God's sake.
Thank you. Father, the parish council, I say, for to ever. anyị jie ozugbo kwa reception onye alakwala ndị gburike nọ nọnyere anyị kwanyere fada tio ugwu 5 years ọ nọ n'ebe is not 5 days ọ mere ihe ka ebe ewe ụlọ ya fada tio wee jee ụkwa ya anyị mega gị set fort mana ọ dịghị ka ị laa urum gị nọkwa nga ịchọbụghị ị gaa agbara gara agara gị gbabatakwa bịa jie na rum gị nobody is taking over from your room is there for you so anyị na-ekele fada tio onye awụ ezigbote nwa ọ bụ ezigbote nwa obi ruru ala anyị na ya nọ n'ọjị ọfụma ọ dịghịzi mmadụ onye ụkọchukwu na ndị ike ịnọ n'obiọma for 5 years na-enweghị nsogbu ọbụla so fada we thank you that God continue to bless you ebe ọbụla ị na-aga ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs. Ma na-ekelekwa ezinụlọ nna anyị ike na ndụkwa I'm thanking you, appreciating these fans onye nyere anyị. Actually, anọ m na-eche otu m ga-eji zụta fan anyị ga-etinye nga anyị ga na-use gode daga ruo mgbe anyị nọchara ụlọ chọọchị ya. Heat na-eme nga ahịrị ahụ and heat ka ka abịa. Ọ ka ga-abịa ọ na-amara na anyị banyeghala November, December, January ugbu a oke heat abịa. Ha ewetara life fan so this is a great relief for me and for them. So we thank you and I say come probably rough from probably the Father to Ocean Father David ekelekwala nke achefu nke ọ bụ ejigbote nwa biko kọla na ya aka.
Dịka a chọrọ iji ohere a kelee Chineke maka onyinye nke anyị niile maka ọrụ na ohere o nyere ịrụ ọrụ n'etiti enyi. Fada ịgwa gị eziokwu, ụra ka m nọ, ọ dị n'ahụ mma. Anụrụ m ụra akpa, too afọ. Onye ahụ ihe eche na-awụ parish priest mama na-awụ common assistant mana ajụrụ na-abịara m mgbalụ sirutio elee ihe ka na-eme n'ụra aka egwure ihe ị metere go and tell them ị nọ n'ọdụ mofecha assistant niile nọkarịcha assistant niile si ha I am not complaining ebe m nọ dị m ahụ mma ya ọrụ na ọ dịghị m ahụ mma ana m agbawala chịrachara ka m nwee ike pụọ ndị ụra aka ekelele m ụlọ.
Church, offering a reception ground to go. Madame Vero, join them now.
Thank you. Yes, you are magic. At the same time, I want to welcome all council members.